ya all. Nasikia kuzitoka na
Ginya Friday, Gorago near the summer, January, Ginya December, Gorago de Sambamba, no we see the Natenda, Yago Sabraya.
Mimi ningekuwa wapi he, kama huku niokoa.